sida daruuro amay aygu daayo amma u bax dilay lo da wala gabad urda isiyay bichiyad naftayda urhu kaygu waadi si bichiyad naftayda urhu kaygu waadi
The tea of the night.